When you judge in the limbo, mumutima zama shimwe, sinzigera nibagigwa yamirimo wankoreye, sinzigera nibagigwa yamirimo wankoreye. Wanyujuje indirimbo mu mutima zama shimwe, sinzigera